Umbukeli ucela usizo obedayisa ngomzimba ikhofonozi yakhe iphuma izimpethu. Umbukeli ke ngibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Owesifazane oneminyaka engu-23 obudala ohlala ePietermaritzburg embali esifundazweni saKwaZulu-Natal ucela usizo kwanonoma ubani ongamsiza onenkinga esekuphela unyaka manje usiza ngalitholi. Kube kuthi lo wesifazane wayedayisa ngomzimba manje usephuma izimpethu esithweni sangasese. Ukhale wathi ebusuku akasalali uyacindezelekeka uphelelwa umoya kube kudlule ngemumva kwehora. Ulande wathi inkinga yakhe manje ukuthi amandla aseyamphelela. Umbukeli uthe kulezi nsuku ubenomcabango wokuzibulala esenayo nendlela eqondile yokuzibulala. Ulande wathi enye into emvimbayo ingane yakhe. Uthe ulokhu ecabanga yona ukuthi izokhula kanzima engasekho. Ulande wathi usekhathele ukugula, abaseduze naye sebezamile okungangamandla abo kodwa akulungi lutho. Uthe le nto imqale ngonyaka ka-2022 eseneminyaka emibili manje edayisa ngomzimba enzela ukondla izingane zakhe njengoba ahlukane noyise wazo. Umbukeli uthe uzamile ukuhamba odokotela bathi angeke asizakale. Uthe amakhambi esintu iwena kuphela angamsiza kule nkinga abhekene nayo. Uthe sewahlala agqoke ithayithi ngoba ziyabambeka kuyona uma seziningi. Umbukeli odaba lobuhlungu kakhulu lolu, ngizacela ubeke uvo lakho kwi-comment section ebese ngikubamba kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.